Our people don't just deliver parcels and letters. They're ambassadors for every town, city and rural community in the United Kingdom. They don't just do all of that. They absolutely can dance as well. We are Royal Mail.
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami. Ngishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. Ilondoloze.